September lapha ke Caris Fountain lapha ngekhona ke lapha ke umcimbi maskande ozobuma hala ha hey madoda umbuso wamaciko maskande festival ukhona ke namhlanje uGezani kanjalo no Saliwa bakhuluma ngayo ke indaba ethinta ke lo mcimbi sikhuluma ngawo Gezani
mfowethu
uyaphila mfowethu
hayi uyaphila mfowethu mntana
siyabonga mfowethu sibingelele nawe Saliwa
Isalubushu kodo ihawu noma kwakunzima wemntwana kaphinda ngene isaluthwa lugodo sibingelele sibingelela kabi ngaphansi komkhuhlane isizwe sonke siyadongozela sedlulisa amazinto duzo kakhulu
awu kodwa ubingelele kahle mfowethu ubingelele kahle ithini lengoma
Ingoma ka babu thokozani la ngathi saliphusha ugodo
saliphusha ugodo noma kunzima
umntwana kaphinda ngene silthwele ugodo
right indaba enkulu ke esikhuluma ngayo indaba 24 kuzobe kwenzakalani Gezani sibeke sithombeni
ngibingelele namalaleli bomsakazi uKhozi FM ngihlale nje odabeni umcimbi ombuso wamaciko akekho ngazi ukuthi ngiyangamagugu inhloso yalo mcimbi ukuthi siqhambise uZulu nangobuthina nangobubani ke okhola kulelisi kasekela kulona
Okay, Saliwa ngiyafuna sikhulume kakhulukazi sibheke indaba ethinta lapha ke icompetition. Kuzoba necompetition ezobikhona kulo mcimbi.
Ikhona icompetition khona namagoso futhi okwinto engajwayelekile ukuthi umasikandi uhlanganise namagoso umbuso wamaciko wenza okwehluke kakhulu. Ngicabanga ukuthi unyana nonyaka uzosenza lokusha Gezani ngicela uhlale kuyona mfuthu.
Isasa salo mcimbi likhulu kakhulu emfoka mchunu. Ngingakusho nje ngibalela ukuthi umuntu impela osabambeka kusesela 20 VIP ticket. Sesele na 20 VIP ticket ngicela ukuthi abathandi bomculo bethenge noma ngabiphi product yakwa Shield bese be ebhala igama lakhe ngemumva nenombolo yakhe yocingo azofika laphana enkundleni aphose boxini ibeke thubeni lokwina u 10,000 awodwa baningi o 10,000 ukuthenga nje I product ya Shield ubhala igama lakho nenombolo yakho
Oh ishilde ngithi ishilde ingabanye babaxhasi
abaxhasi bayo umcimbi ombuso wamaciko
so okwenzayo yesitolo uthenga noma umuphi umkhiqizo
umkhiqizo akashilde impela
bese ubhala mase libhala igama lakhe kukhona umgqomo noma indala azophosa khona
yebo mefika nje enkundleni ngosuku lomcimbi sobe sinebhokisi la kashilde azofike phose khona phakathi bese siyashukuza bese seyibeke ethubeni ukuthi 10,000 awodwa
bethu ngakwazi nje ukuthi qaphuqaphu ngamacika azobe khona lapha ngoba nayo ngiyazi ngomunye wabo
iziningi kakhulu insizwa neinsizwa ezingamakhosi sisakhothama kuzona ngokwendima omculo phela
uthande
noKhuzani zikhona bese kuba izo zonke nje insizwa esisebalazweni kukhethe ngokuyifunda kakhulukazi ukuthi singabikho isifunde sothi sona sisalelwe ukuthi icilo lalikhumbuso amaciko
hey ukhuluma ngamaciko amanye kanti nawe uyiciko and ufikile nje madoda selikhuluma iqiniso
konke la uhamba khona uze kuthiwa amacala obaba amacala obaba
amacala obaba ingoma
etsha kade sisushima ne yebo amacala obaba album entsha phuma lonyaka ngoJuly.
And siyaqala ukukhuluma nawe la msakazweni uKhozi FM.
Yebo impela ngiyaqala ngiyethemba ukuthi kusazokwenzeka.
Awusibeke sithembeni ke ngengoma okuzona ozobuyi uyikhulula lapha e-stage ngawo ke lolu suku mhla 24 lapha ke kumbuso maciko.
Okuqaphelekayo ngoSaliwa amaingena e-stage akasiphathi isigingqo sowengezile ukuzomayima ngoba akakwazi nokuzidlala.
Uzothi
fika nje ebethi intombi mayiqoma insizwa masiqoma insizwana bathandana ngomnyama ngidlale ngiqede bese nginika abantu amacala obaba bese ngibabuza abafuna ngivale ngayo ngoba mina anginayo ingoma ethi cha ungayidlali leyo idlale nge uthi eshiwa abantu ngihlala phekwayo
hey madod
bavele bethi suka shimane bethi lawo likamagumede angazi bazoshape kodwa nje abazoyisho bona ngizothatha wona ngidlala stage
uyaphila indoni
uyaphila dadewethu
aw sorry madod hayi ingane zomama oyadaleza ngithi
izelamani
ah suka hayi angiyazi lento asize kuwe namfethu uGezani ongaphetha ngaloko emesikhuluma indaba ethinta lomcimbi
sicela ukubonga nje indlela abantu abathomela ngakhona isasa lomcimbi likhulu kakhulu sithi abantu abaphelele einkundleni mhla ka 24 kuzobe kumnandi kakhulu umcimbi uzoqala ngamagoso ngo9 ngo12 amagoso azobe sephela kushuthi uma umuntu othanda ingoma na kanjani ngo9 ibusise senkundleni mazithi 1 o'clock uzobe seqala ke abaculi aba isikhathi kisesigada kakhulu lapha nakumbuso wamaciko abantu abasheshe befinyelele nje enkundleni bese sibonga kakhulu ama sponsors wethu wonke xa somcimbi ya elami lokuphetha lelo
Okay mfethu sibonga kakhulu ngesikhathi nisiphe sona la emsakazweni uKhozi FM information nje niphete okukhona kungichaza kakhulu ukuthi lo mcimbi kuzobe kungenwa
mahala Ngena mahala impela, ngena mahala. Uma ukuthi khona sekufonela mhlawumbe uGezani eceleni ethi cha sekuno 50 noma 100 ungamanga lokho kungenwa mahala.
Kuma 50 siyabonga kakhulu.
Siyabonga.